Ingoma yangomhla ka 16 neyangomhla ka 24 sikhlanganisele yona sayenza iclip emnandi kabi and saphinde futhi safaka nezinye ezimnandi enkhombise ukuthi niyasithanda yabo nje kulama video amanye benkeni wabuka ayezinye angaze nabone. So now what's going to happen is lezo ngoma lezo sizosifaka kwi USB. So we've bought ama USBs safaka lezo ingoma sizontayisela guys yabo akubanga kubukangako. So uma uyidinga uzothintana nonhlaka inamba yenhlaka ekhona uzoyibona lapho efonini yakho usho ukuthi uyayicela and then nenza ama arrangements ukuthi uzoyithola kanjani, whether you courier it, whether uthasikuphathisela umngani, whether uthasenzeni and then ningakhohlwa phela ama arrangements okukhokha. So nizokhokha and then niphathiselwe ukuthole. Uma kuwukuthi ungakwazi ukwenza imizamo yokuthi ufike la wena uzozilandela nalokho kusa-right, inani-ke seniyolizwa kahle kumakhalekhukhwini because I don't wanna jump over kanti yabo abanye abantu bahlala kude. So singathi mhlampe sizwe eKorea uphephuke into zakhona istandard ngaso 60 rand. So uthole omunye ukuthi uzothi ngiphathisele itekisi, ukuphathisa kwamatekisi kakufani because I think lizohluka when it comes to imali yokuphathisa.
Yeah. Thank you.